Molweni. Kufuneke sibonise kwinumber line zonke iimpendulo zika-H. Ithetha loo nto le nto ibhalwe pha phezulu. Umbuzo wethu ufuna i-absolute value ka-H. Uthabathe u-19 ne-half kuyo. Uze ufumane impendulo engaphantsi kwi--12. Qho, xa sinemibuzo enjena, kufuneke siqale ngobeka i-absolute value yethu ecaleni yodwa. Eyona ndlela elula yokuyenza loo nto kudibanisa u-19 ne-half macala omibini ephawu lethu. Sizoshiyeka ne-absolute value ka-h ecaleni elinye. So masibeke u-19 ne-half wethu esizamdibanisa kwamacala omibini. Ukhumbule uba ayo equation lena. Lena inequality. Sishiyeka ke ne-absolute value ka-h ingaphantsi kuka-12 plus 19.5. Enye indlela yoyijonga kuthatha u-19 uthabathe u-12. Uyayazi uba uzawufumana u-7. Qha kukho nale half, so sawubeka ihafu yethu. So i-absolute value ka-h ingaphantsi kuka-7.5. Ithetha uthini ke ngoku le nto? Le nto ithetha uba umgama phakathi kuka-0 no-h ungaphantsi kuka-7.5. Siyayazi uba noba uye ngasekhohlo okanye uye ngasekunene, umgama phakathi kuka-0 no-h uzawufana, uzawuba ngu-7.5. So masiyibhaleni phantsi ke ngoku le nto. I-distance from h to 0 has to be less than 7.5. Le nto siyibhalile ithetha le nto ngqo le besiyithetha uba umgama wethu phakathi kuka-0 no-h ungaphantsi kuka-7.5. Sayazi uba u-h angangaphantsi kuka-positive 7.5. Siyayazi uba xa isiya ngasekhohlo iya kweli cala li-negative ye-number line. Siyayazi uba xa idlule u-negative 7.5 umgama wethu akasekho ngaphantsi kuka-7.5. Loo nto ithetha uba u-h wethu funeke abe ngaphezulu kuka-negative 7.5 kwaye abe ngaphantsi kuka-7.5. Loo nto ithetha uba la manani angaphakathi kuka-negative 7.5 no-positive 7.5 azoba nomgama ongaphantsi kuka-7.5 phakathi kwawo no-0. Masizobe number line yethu. U-0 wethu simbeka esiphakathini njengesiqhelo, sino-7 no-8 ekunene, sino--7 no--8 ekhohlo. Ngoku ke ngoku masibonise kakuhle le nto sisandoyibhala. Sizawubeka phakathi kuka-7 no-8. Siyayazi uba eli nani alibalwanga. So funeke sibeke isanqa elivulekileyo. Ngoba u-7.5 akabalwanga. Iphawu lethu lithi ngaphantsi kuka-7, alithi u-7 uyalingana no-h. Lithi u-7 ungaphantsi. Loo nto ithetha uba onke la manani angaphakathi kuka-negative 7.5 no-7.5 azoba nomgama ongaphantsi kuka-7. Ibona ke, sesigqibile.